bakunze urugo rw'intara Gitega turamukije twongera tubaha ikaze ubushyirangaje bwagiye kugira ngo buduge gukorera ku mugwa mukuru wa politike Igitega usabwa kubishira mu ngiro kuko mu gihe leta yaguma iri hamazu atari karakoregwamo ngo ari uruhombo ivyo byashikirijwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Prosper Bazombanza aho yarishikiye kuri uwa kane kugendera ibisata bitandukanye yashimye ko ubushyirangaje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bwamaze gushika Igitega hamwe n'ibindi bisata bimwe bimwe byo mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ubushyirangaje bw'indero n'ubwufatana mu ndara bwonye ngo giye kwashika vuba kuko bahafise inyubako nabo nyene bafashe zo gupanga bazokoreramo
twakenguruka cyane kuko hari habamaze kuvyumva imaze kuca mu ngiro atwaronda cyane cyane nk'ubushyirangaje bufise uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije yuko maze gushika n'amadirection general n'ibitari bike byose yakoregwa ndetse n'umushikiranganje we nyene akabasha yamaze gushika ngaha kubakorera twabonye n'ayandi madepartement amwe amwe yo muri mu bushikiranganje bujejwe ni hagati mu gihugu iterambere hamwe n'umutekano muri departement ya population nizindi tone ko hariho ibikorwa bitari bike ama mugabo twabonye kandi uko inyuba kwa yashowe kuturondera ministere ya ijejwe amazu yapangwa na leta canke amazu ya leta ikorwa vya leta yashowe kurondera inyuba kwa kugira ngo ubwo bushikanganje bushowe kuza kwakorera aha rero abonabonye cyane cyane nubwo rimwe n'ubworozi nk'uko nabibabwiye nabo mu bushikiranganje bw'intu hagati mu gihugu bamaze gushika neza ariko abandi tuwabonye yuko ngira abakiriko baraheraheza kwitegura kugira ngo amaguru mbasha n'abazoca bashikira abandi agomba kuvuga ubushikiranganje bwo gufatana mu nda kuko mwabonye ko ari ereza ibiri zabo abataraza gushobora gukoreramo ama kandi n'ubushikiranganje bw'indero kuko twabonye yuko nabonye rase R2 bashobora gukoreramo twibaze yuko bogerageza kugira ngo bumva ukamo n'intumbi ya leta mbye leta nkozi nkuko byatanze umuntu yuko boduga ko boraba yuko boheza agashika ngaha ku bikorwa bakakorera ikindi naco ndetse kubakorera si kubakorera gusa ntivyo kumvikana yuko inyubako yo bipanzwe hose hamikagumirihwa kandi abo yategekanijwe kuza kubakorera bataraza kuba bashoboye kubakorera leta babirikira homba abo bari kuraba ingene yazoheza bikava mu nzira n'ingoga nibaza yuko ababicejwe baheza bakavyumva ko baheza bakabibutsa kugira ngo biheze bije mu nzira
imbere yo kugendera ubushikiranganje bumaze kuduga mu ntara ya Gitega Prosper Bazombanza ari kumwe na buramatari w'intara ya Gitega babanje kugendera ibisata bikorera mu biro by'intara turashimiye kuba mwadukurikiranye ntimwibagire gusangiza bagenzi banyu inkuru murakoze.